Kiba cumi n'itanu.
Bo, iyi ni imari y'inzu ibonetse hano muri Bigo ku muhanda, ahantu heza cyane mu rubavu rw'umuhanda, ifite pariseri ya 20/15 kandi inzu iri kuri make cyane miliyoni 16 yonyine. Dore umuhanda uyizamukaho uturutse mu wundi munini hepfo, nayo nguyu kabisa, mwakwihahira imari. Murakoze.